atacar. Su Wan.
Pacham, Bargwa Udam Shanti. Jasarha Twarcha Yauda. Sikushla Drauba. Nuwinja Wana. Bracha Musa Shanchi Takar. Balhur Winjas Wana Barshai.
Hold up.